can't go to sleep.
Thank you.
Johannes Winther, Farstad. Det var Sound of Danger live in sequence. Tusen takk. Det har vært fantastisk. Tusen takk.